dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi, abagororwa barenga 50 bishwe n'inkongi y'umuriro yadutse muri gereza nkuru ya Gitega iri mu murwa mukuru wa politiki w'u Burundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urukiko rusheshe imanza rwategetse ko Vital Kamerhe wari umukuru w'ibiro bya Perezida Tshisekedi arekurwa ku mpamvu zo kuramira ubuzima bwe. Ati turamushimiye umubyeyi wacu Tshisekedi utugiriye impuhwe akaduha umubyeyi wacu, turamusaba ko amuha kwidegembya bisesuye kandi akamuhanaguraho icyaha imbere y'abaturage. Abarwanashyaka ba UNC ishyaka rya Vital Kamerhe babyukiye mu mujyi wa Bukavu. Turahamagara umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Themistocle Mutijima. Hari makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi, ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriwe ko?
Mwiriwe Venice, mwiriwe na muteze amatwi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere yarafatiye ibihano umwenegihugu wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Alain Mukonda, imwagiriza kuba yarafashije umugwizatunga w'umunyesirayeli bakorana mu kumufasha kurenga ku bihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushikiranganji bw'ikigega cya Leta muri Amerika buvuga ko Alain Mukonda yafashije uwo mugwizatunga Dan Getler akorera mu bisata by'igitoro no gucukura ubutare muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu kurungika amamiliyoni y'amadolari kuri konte yiwe. Uwo munyesirayeli asanzwe ari ku bihano bya Amerika. Amerika ivuga ko yiyemeje gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu twigoro twayo two kurwanya ibiturire mu gukurikirana abo bose bihisha inyuma ya politike bironderera inyungu zabo bwite. Leta ya Ethiopia yavuze ejo ku munsi wa mbere ko yigaruriye ibindi bisagara bihambaye byari mu minwe y'abarobeli bayigwanya. Igisata cya leta kijejwe gutangaza amakuru cyacishije ku rubuga Twitter kivuga ko ibisagara bya Desi na Kombolcha kugeza ubu bigenzurwa n'inteko za leta. Izo nteko zaheruka gutangaza kandi ko zigaruriye ibindi bisagara bibiri mu buseruko bw'igihugu. Ibisagara bishasha byafashwe ejo ku wa mbere biri mu ntara ya Amhara ku birometero 400 uva ku mugwa mukuru Addis Ababa. Umuhari TPLF watangaje ko wabifashe mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Amakuru kuri Ethiopia kandi ibihugu bitandatu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko bihangayikishijwe n'amakuru avuga ko leta ya Ethiopia ifunga abantu ikivunga hisunzwe ubwoko kandi atabibagira bitangazwa. Leta ya Ethiopia ivuga ko abifunga batekwa gufasha abarobere b'umuhari TPLF bo mu ntara ya Tigre. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu arimwo ibiro vya ONU bijejwe agateka ka muntu, ishirahamwe Amnesty International hamwe na komisiyo ya Ethiopia ijejwe agateka ka muntu bavuga ko abo mu bwoko bwabo muri Tigre bahagarikwa ku bwinshi. Abo barimwo abavugabutumwa baba orthodoxe, abageze mu zabukuru hamwe n'abakenyezi bafise abana. Ayo mashirahamwe avuga ko abanyatigre bafatwa bagafungwa atakibagira kandi bagafungwa bunyamaswa. Ibihugu bitandatu byateye umukono kuri iryo tangazo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Ubwongereza, Canada, Denmark hamwe n'Ubuholandi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Tukigumye muri Afrika, Perezida wa Namibia Hage Geingob yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko hatowe abantu 18 banduye ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwiswe Omicron muri icyo gihugu. Namibia kandi yagiriye ko itangaza ko igiye guta doze 150,000 by'incanco zataye igihe. Perezida wa Namibia yasabye abenegihugu kwiteza incanco z'inyongera za COVID-19 inyuma y'ahubwo bwoko bugaragariye mu gihugu kibanyi Afrika y'Efu mu kwezi guheze. Ibice 12 by'abanyanamibia ku miliyoni 2 n'ibice 4 nibo bamaze guhabwa doze zose zisabwa. Perezida avuga ko ababajwe n'izo ncanco zigiye gutabwa kubera abantu banka kuziteza. Mu makungu Perezida Joe Biden na Vladimir Putin baraganira kuri telefone kuri uyu munsi wa kabiri. Aba perezida babiri batwikanya kuvugana ku makenga Amerika ifise yuko Uburusiya bugamije gutera Ukraine. Abasesenguzi mu bya politike bibaza ko ikintu nyamukuru Perezida Putin yobagamije ari kugabisha Amerika ko Ukraine yahoze muri Leta Zunze z'Abasoviyete idakwiye kwinjira mu mugwi wa OTAN nk'uko ibihugu byo mu burengero bivyifuza. Iperereza rya Amerika rivuga ko abasirikare bo mu Rusiya bangana 175,000 bashyizwe ku rubibe na Ukraine kandi bategekanya gutera icyo gihugu mu ntango za 2022. Perezida Putin na Biden bategekanya kuganira saa sita ku muhingamo wo kuri wa kabiri mu masaha ya Washington. Abo bategetsi baheruka kubonana mu 2011 mu Burusiya no mu 2014 i Geneve, aho bavuganye kuri icyo kibazo nyine cya Ukraine.
Urakoze Aloyizi Bigirimana na mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu kibuga ku rubuga rwa internet kuri waeshatu akadomo radio ya tuvewa akadomo com na ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru tuyahere mu Burundi, aho abagororwa barenga 5 bishwe n'inkongi y'umuriro yadutse muri gereza nkuru ya Gitega. Arimo murwa mukuru wa politiki y'u Burundi, umuryango utabara imbabare Croix Rouge uvuga ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera i Kigali mu Rwanda. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver, niyo nkuru wiriweho.
Mwiriwe neza Venuste.
None amakuru mufite kuri iyo nkongi muri gereza Gitega na yahe?
Amakuru gushika igisaha tumaze kuronka ava mu bohero rikuru rya Gitega ni ku murwa mukuru wa politike w'igihugu, nuko hadutse umuriro mu gatondo ka kare nko mu masaha 10 z'ubuca aho nyene Gitega mu bohero. Uwo muriro rero ukaba wahitanye igice kinini cy'ibohero rikuru rya Gitega. Abantu rero bamaze kumenyekana ko bahasize ubuzima barenga 50, ni igitigiri kitaremezwa neza kuko umwanya n'umwanya gishobora kongerekana kuko abariyo batubwira yuko hakomeretse n'abandi benshi. Gushika zino saha rero ayo niyo makuru tumaze kuronka yuko umuriro wahitanye abantu barenga 50.
None ibikorwa by'ubutabazi byakozwe bite? Abandi bagororwa bari he? Hari abajyanywe mu bitaro byifashe gute?
Ubutwari bw'ikuru rya Gitega ryatumenyesheje yuko kuva mu gatondo ka kare haciye harungikwa yo za kizimyamwoto, ni imodokari zizimya umuriro zigera ku ndwi zimwe zavuye mu ntara ya Muramvya ifatanye na Gitega, izine zari Gitega kugerageza kuzimya, ariko gushika nk'isaha zitatu n'igice umuriro ntiwari bwatsime. Croix Rouge ni ishami mpuzamakungu ritabara imbabare naryo ryagerageje kuja gukiza canke gutabara, akaba naryo tumenyesheje yuko ibitigiri bishobora kwiyongera. Ryo ryatwaye ku bitaro abakomeretse nabo bashobora kubarenga 100. Tukibutsa ko iryo bohero rikuru rya Gitega ririmo abanyoro barenga 1,000.
None amakuru mufite ku mpamvu yateye iyo nkongi na yahe?
Gushikiza saha nta kiramenyekana coba cateye uwo muriro, ariko abakozi b'ishirame Regideso ritanga amatara n'amazi bashitse yo hakiri kare. Gushikiza saha ntaco baratangaza, gusa twokwibutsa yuko mu mezi atatu aheze hari hadutse umuriro nk'uwo, bakaba basiguye yuko wari watewe n'umuriro amatara ariyo mashanyarazi. Nibutse ko ejo ku munsi wa mbere hari ubusuma bwari bwabaye muri tribunale i Gitega muri sentare nkuru ikokira i Gitega ari nayo igibohero rikuru rya Gitega rikukira akaba hibwe amadosiye arenga igihumbi nkuko byasiguwe n'umushikiranganje w'ubutungane bamwe n'abandi bakibaza ko bishobora kuba bifitanye isano kuko aho umuriro watanguriye kwaduka mu ibohero rikuru rya Gitega ari ahabikwa amadosiye n'amarojisitire yanikwamo abinjira n'abasohoka.
Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Murakoze cyane Venuste, twibutse ko tubananye dukikirana iyi nkuru kugira ngo ibija kumenyekana mu nyuma tubishikirize abariko baratwumviriza.
Tukiri mu Burundi, komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu CNIDH irasaba leta gushyira mu bikorwa amasezerano ya Afurika yashyiriweho umukono i Kampala yo kurengera no gufata neza abava mu byabo baba mu gihugu rwagati. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti za mu Burundi muragezweho na Desire Hatungimana.
Amasezerano y'i Kampala yashyizweho igikumu n'igihugu cy'u Burundi mu mwaka 2009. Gushika ubu itegeko rishyira mu ngiro ibiri muri aya masezerano ntirirasohoka. Sixte Vinyini Muraba ashinzwe umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu yemeza ko aya masezerano ya Afurika araba ibyo gukingira no gufata neza abateshejwe izabo mu gihugu hagati yofasha mu rugamba leta y'u Burundi irikirategura ko gusubiza mu zabo baziteshejwe.
Hari mu 2009 igihe igihugu cy'u Burundi cyashira urukumu ku masezerano y'i Kampala araba ibyo gukingira no gufata neza abantu bateshejwe izabo. Kuva icyo gihe rero birashobora kuja mu ngiro neza ibimwe bita ratification kwemezwa. Nico gituma twavuze tuti turabe ko hari ikintu twoshira mu ngiro kugira ngo ayo masezerano ashyirwe ku mukono kugira ngo abo bantu ikibazo cyabo gishobore gutorega umuti urama mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kandi murasanzwe mubizi ko leta y'u Burundi ifite umugambi wo gusubiza mu zabo abaziteshejwe, ariko buboneka amategeko yandi yuhira byoba byiza kuruta.
Ku bw'uwarongo uyu mugwi w'igihugu wigenga uje agateka kazina muntu mu Burundi ibiri muri aya masezerano harimwo ibitari bike byotanga umuti urama kuri uwo mugwi w'Abarundi nariya badasangiye ingorane mu ntara zose. Umugwi w'igihugu w'igenga uje agateka kazina muntu bavuga ko bagize ingendo mu bigwati bitandukanye birimo abateshejwe izabo bagasanga bose ntibabona kumwe icyo bofashwa.
Muri aya masezerano y'i Kampala arerekana uburyo bwinshi igihugu gishobora gucamo kugira gishobore gutora umuti burama kuri abantu bateshejwe izabo. Mu byo batubwira rero hariho abashaka gusubira mu zabo, hariho abashaka kugumaho kuko bamaze kuhamenyera, hariho ibigwati bimwe biza byarabaye imiji ugasanga mbere ababi bamwe bafise imigambi barangura. Nico gituma twashyase ko twovugana tukavugana n'inzego za leta kugira ngo turabe ibyo byose bishobora gukorwa kuko uravye uvuye muri site imwe ukaja mu yindi usanga inyishu bariko barakubwira atari zimwe.
Icyo kibazo cy'ayo masezerano ataja mu ngiro cyatumye umugwi w'igihugu wigenga ujije agateka kazina muntu mu Burundi ukoranye abaserukira abashinga amateka n'abakengoza amateka hamwe n'abayobozi bakuru bo mu bushikiranganje butandukanye n'abaserukira amashyirahamwe afasha abateshejwe izabo mu ruganda rwo guhimiriza ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano hari mu ntango z'ukwezi kwa 12 n'umwaka turiko turasozera. Ibiharuro bituruka mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo gushyigikirana mwaka 2015 mu Burundi hariho abateshejwe izabo barenga gato ibihumbi. Ivyo biharuro bikaba bishobora kuba vyariyongereye muri kino gihe bivanye n'imyuzure yagiye irakurikira mu kiyaya ya Cimbo mu burengero bw'u Burundi nk'uko bivugwa na Ponsi Hatungimana umuyobozi mukuru ajejwe ivyo gusubiza mu zabo abaziteshejwe n'abahunguka mu bushikiranganje buraba iby'agateka kazina muntu no gushyigikirana. Ku bwa Liber Ndayishimiye yaserukiye ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge mu Burundi gushyira mu ngiro aya masezerano y'i Kampala leta yobishyira mu byihutirwa.
Niwe ndabere statistique directeur général yatweretse umuntu yicaye neza akaziterateranya turafise de déplacer interne bakuri igikomini ikomini yo kwigwa urate la population moyenne des communes. Ubwanjye rero mbibaza yuko hariho urgence yo ratification de cette convention. Les déplacés internes, bah, sous la protection de l'État, l'État n'est pas qu'il y a, dans le cadre de la protection des droits de l'homme. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous
Eraste ni mubona yaserukiye ubushikiranganje bw'ubutungane babona ko akwiye kubanza gushigwaho umugwi ubanza ukiga ugatosora ibi muri ayo masezerano y'i Kampala ugaheza ugashikiriza icyegeranyo leta imbere yo kwemezwa
kubatwa ba création d'une commission ad hoc inteko ntahura arimenyereye gukoresha cyangwa kuyangaza mu makonvensiyo mwe nayi hataba abahinga bayatosoye akaba maseminari menshi n'amateriye menshi tugatosora ku buryo dushyikiriza leta itegeko ryizwe neza senibe hasi rero yogerageza kuri ya initiative de so travail itume ko abayinterevyu na bose amatiyeri bahurira ahantu bafata umwanya ukwiye bigiye konvensiyo do Kampala barabe nimba leta yoyemeza cyangwa ama leta yiyangaje iri si yikigiye gukorera igihugu
Ponce Hatungimana umuyobozi mukuru ajeje gusubiza muzaba baziteshejwe n'abahunguka avuga ko ubushikiranganje serukira nubwo imigenderanire bari bakwiye gukorana hafi na hafi bakaraba ko amasezerano ataciye nonera amategeko n'imico y'u Burundi gutyo abone kwemezwa
ya bukita tosa kuko na leta twa abantu bahagize ingorane ndazi uko twese turakunda Burundi naho bavuga ati naho hapfa aza gukwenda tukatisi ni komasyo kuna yuko iza kuhunga wanyapare zaambe nimi genze juku iza kujira chio nonyi umateko juku ama mshikira nganji ujezwe mwuzo ujezwe harimo wa pretetrasyo interne teje al kontakt mshikira nganji ujezwe imikendera nili tukira ngo tuhana hali vyo mbiro sirlo konte nito la kompasyo tukira ngo tuhava zero dosye imeze neza
Ishirahamwe gitaho impunzi ku isi yose niraba iyuruja n'uruza ku isi OIM akaba yemezanya n'umugwi w'igihugu wigengojeje gatega kazina muntu kwa ayo masezerano y'i Kampala mu gihe yo kwemezwa yofasha mu kuronka umuturama kuri abo Barundi bateshejwe izabo
Nongera uko leta y'u Burundi yatangaje ko igiye gutangiza gahunda yo gutangira visa ku banyamahanga baturutse mu bihugu byose ku isi ku kibuga mpuzamahanga kitiriwe Melchior Ndadaye y'i Bujumbura byatangajwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Faustin Ndikumana impuguke mu by'ubukungu na politiki avuga ko icyo cyemezo kizi igihe yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
ikintu cya mbere kubanza kuvuga nuko ni ingingo nziza cyane ije hageze ije abarundi benshi bari barabisabye kwitwebwe rero tubona yuko ari ingingo nziza twayifashe neza cyane rwose kandi nibaza ko abarundi benshi babishimye cyane rwose ubu rero ni ukuraba bimwe bazoshyira mu ngiro ko nk'uko mubizi ubwa mbere kugira ngo ugere mu Burundi wagomba gusaba viza bigafata umwanya hariho bimwe bimwe bazenda gusubiramwo mugabo ingingo nziza cyane rwose nicyo kintu cyabaye twovuga
abagendera mu Burundi babanza kwisaba mu bushikiranganje bujejwe imigendanire
babanza gusaba viza mu mambasade bigaca mu Bujumbura bakabyiga nk'ubu ndaguhaye nk'akarorero nk'umuntu avuye nko muri Amerika ashaka kuja mu Burundi ndenda gufata nk'ibindi bimwe kugira ngo ashobore kuronka viza kuko yasaba viza ikajya mu Burundi agashobora akamwishyura mugabo ubu rero nk'ibi byose bizoronka ingaruka nziza cyane rwose ku gihugu mu byerekeye ubutunzi urudandaza n'ingenzi ngira ngo urazi ko igihugu cyacu kiri mu ntumbero yo kuronka abantu benshi bagitemberera kandi bikanafasha n'abantu bato bato cyane rwose
ni kuki ku bwanyu iyo ngingo ifashwe muri iki gihe
nibaza nk'uko mubizi haba kuri inama gukoma yaraba igihugu cyacu cyo guteza imbere hanyuma tukaba tuzi ko hariho abantu benshi babisabye hariho cyane cyane umushinga nka Ikwa Denis Nshimirimana byerekeye turizmu yarasabye cyane rwose ko icyo kintu bikorera ko kugira ngo abashe ko ingengo nyinshi zitembere igihugu cyacu mugabo nibaza yuko ari no mu ntumbero maze igihe igihugu cyacu tukugurura igihugu kugira ngo abantu baze kwirabira hari amahoro igihugu cyacu nyaragendwa urumva n'ibyo byose bigimo
iyo ngingo iravuga ko umuntu wese ashaka kuja mu Burundi ashaka no kugusaba ahantu ageze ku mupaka ashitse ko bifite insiguro
nibaza ko ibyo bizokorohera cyane cyane abadandaji nk'abantu bava mu bihugu biranyi mugabo cyane cyane no mu ntumbero nk'uko mubizi u Burundi uheruka gusinya icyo bita sinzi ko bavuga mu Kirundi icyo bita zone de libre échange ZELEC yo muri Union Africaine ivuga yuko ibihugu bizohahirana kandi bikazorohereza n'urujya n'uruza rw'abantu kugira gatatu kimwe bavuga nuko nuko mubizi Burundi mu kwezi kwa kabiri kumwaka uza Burundi bugora mutwa East African Community nuko mubizi muri East African Community kimwe cya mbere biyemeje ni urujya n'uruza rw'abantu rero nibaze ko igihugu cyacu cyagomba kwereka akarorero kerekane yuko twe mu Burundi twemera cyangwa se bishyirikiye urujya n'uruza rw'abantu no guhahirana n'ibihugu byose.
Ambasaderi Alfred Ngoga Gateretse, hari ingaruka mbi zoba ziri muri iyo ngingo?
Nibaze yuko ibyiza biruta bibi. Kenshi bazi nk'iyo abantu baza mu bihugu bahaza beza ndwara ashobora kujyana na bari mugabo cyane n'ikibazo cy'umutekano nibaze yuko igihugu gitekanye kandi aza ko bizogenda neza. Mugabo nagomba gusozera mvuga yuko cyane cyane ingingo idufasha n'abarundi bafite ubwenegihugu bw'igihugu bwahari kuko kenshi bahora baza bikabagora kuruhare viza niba ntihenze naho baba bafite viza yari yahora ari amadolari ijana urumva ni amafaranga menshi. Hanyuma nibaza yuko rero yari ingingo dushimye twese kandi nibaza yuko izo ngingo ingaruka nziza ku gihugu cyacu.
Ambasaderi Fred Ngoga Gateretse, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abayoboke b'ishyaka UNC mu mujyi wa Bukavu biraye mu mihanda bishimiye kurwa rya Vitali Kamere umuyobozi mukuru waryo. Ku mugoroba w'uyu wa mbere nibwo urukiko rusesa imanza rwategetse irekurwa ry'agateganyo ku mpamvu z'uburwayi rya Vitali Kamere wahoze ari umukuru w'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi. Sekedi umunyamakuru wacu Temistoke Mutijima yari mu mujyi wa Bukavu. Temistoke Mutijima wiriho.
Mwiriwe neza Deliste Nshimiyimana, mwiriwe n'abakurikijwe rya Amerika.
None abatuye uwo mujyi wa Bukavu bakiriye bate irekurwa rya Vitali Kamere?
Umuntu yavuga ngo byari ibyishimo bikomeye cyane, bari mu mbyino barabyina, mbese urabona ibyishimo ngira ngo bakurikije ijwi rya Amerika bakumva bamwe muri bo. Mwabyumvise rero ni uko byifashe, bari mu mbyino mu myambaro n'ibirango bigaragaza ishyaka rya UNC rya Vitali Kamere, uwo bita umubyeyi wabo, na cyane ko hano mu ntara ya Kivu afite abayoboke benshi ari naho akomoka. Benshi rero bishimiye cyane icyemezo cy'urukiko kimurekura mu buryo bw'agateganyo.
Urukiko rusheshe imanza rwavuze ko rumurekuye kubera impamvu zo kuramira ubuzima bwe. Abo bamushyigikiye baririmba nabo niko babibona.
Bamushyigikiye bo ahubwo ibyo by'agateganyo baravuga ko byarangiye, ko yarekuwe burundu, ndetse bakavuga bati umukuru w'igihugu natangaze ko ari umwere, ko nta kimwagira, ko ntacyo yakoze, n'ubundi urubanza rwe rwari urwa politike, baramubeshyeraga mu magambo nk'ayo. Mbese bo ni insinzi, barishimira ko yafunguwe mu buryo bwuzuye by'agateganyo, ntabwo barimo kubirebaho. Urasanga mbese muri bo no gushyiraho ngo ni agateganyo ni ukubishyiraho muri ako kanya. Hari n'abatubwira ati iwacu hano turabimenyereye, iyo bavuze ko umuntu yafunguwe by'agateganyo biba byarangiye ari burundu, apfa kuba yasohotse muri prizo, niba bamwaka n'ingurane cyangwa se n'ibyo yakwishyuzwa, ariko babimubaze ari hanze. Ku bwabo mbese bamushyigikiye baravuga bati yamaze kurekurwa nta by'agateganyo.
Temistoke Mutijima wakwibutsa bumva Ijwi rya Amerika icyo Vitali Kamere yarakurikiranyweho yarafungiye.
Vitali Kamere wahoze ari umukuru w'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi wafatwaga nk'umuntu wa hafi ye cyane, ndetse wamuherekeje mu bikorwa byo kwiyamamaza, yarafungiwe icyaha cyerekeranye na ruswa ndetse no kunyereza amafaranga agera hafi kuri miliyoni 50 z'amadolari ya Amerika yari agenewe imishinga y'ibikorwa by'iminsi 100 ya mbere ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Bigakekwa rero ko yagize uruhare mu inyerezwa ry'ayo mafaranga. Akaba rero yaratawe mu buryo mbi mu kwezi kwa kane kwa 2020, mu kwa karindwi k'uwo mwaka aza guhamwa n'ibyo byaha, akatirwa gufungwa imyaka 21, ariko icyo gihano kiza kugabanywa gishirwa ku myaka 13 akaba afunguwe rero akozeho umwaka umwe n'amezi arenga gatoya 8.
Temistocle Mutijima umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu mujyi wa Bukavu ndagushimiye cyane kandi kwifurije kugaruka neza i Rwanda n'umunsi mwiza.
Ndabashimiye namwe Veniste umunsi mwiza.
Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarundi bakora imirimo yiciriritse mu mujyi wa Uvira bavuga ko bahangayikishijwe n'amadorari 15 bategekwa kujya bishyura buri mezi 3 n'abashinzwe binjira n'abasohoka muri Kongo. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Bamwe mu barundi basanzwe bakora imirimo y'ubwubatsi, gutwara amakinga na za moto ndetse no mirimo yo mu ngo mu mujyi wa Uvira uri mu birometero bigera kuri 7 uvuye ku mpaka wa Gatumba uhuza Burundi na Kongo, basobanura yuko bari guhotegwa n'inzego zishinzwe abanyamahanga zikorera muri Uvira kuko hari abo zisubiza mu Burundi, abandi bagasabwa kugura uruhusha rubemerera gukorera muri Kongo rugurwa amadorari 15.
Kibazo uko kimeze ni uko baza gufata abantu batana bagiye batatugishije inama kandi dusanganye mu madokima atwemerera gukorera ngaha muri Kongo dokima za CPGL zo kumara umwaka ngaha. Acha batubwira yuko twogura indi dokima imara amezi 3. Kandi rero handi kibazo kiri bamaze kugufata iyo do baca bagutwara dokima ya CPGL na karanga muntu ukatusigarana uri watsi. Mu kuvuga rero n'ubwo bwo kujya bukana ushitse mu Burundi wategereza kugira ikibazo kuko uba wari ufise dokima hamo bakaca bayitwara.
Ubuze ikibazo cy'ibyangombwa cya 4 de séjour bavuga ko igurwa $15. Kandi rero nuko iyo yabara bitumenyesheje hakiri kare twari ku tugitego kuko umuntu nasanga abayiteguye arashobora kuba yaciye dutunze imiryango abana n'abagore arashobora kuba yashaka kwikinga ngo kana yaro rwose ukatungika muhira. Urumva rero baciye baza bati zana maruku no kutaya vizo bashaka gutwara urumva zigize umukuru yatubaga cyane.
Kiza Jean Claude asanzwe akora akazi ko gutwara ibintu ku magare mu mujyi wa Uvira. Ijwi rya Amerika ryamusanzwe ahitwa kuri Monima ari kumwe n'abandi banyunzi, avuga yuko ayo mafaranga bari gusabwa ari menshi cyane ugereranyije n'ayo bakorera.
Icyo gipaporo bari kuradusaba cha $15 tena jewe tubana turi abantu bane ngiha inzu $15 ku kwezi ku munsi ho ntaronka n'igihumbi cyo kurya ntagurana abagenzi nakoze ntaronka 2 canke 3 none icyo gipaporo bako baradusaba cha $15 mu mezi 3 ivyo bintu vyo kunda shipejera imara umwaka twigura 2018 niko wa gatandatu ariho abahowe ico kintu zo ico gipaporo ariho baje bukanye mu Burundi bage ihiyasi 3 zose zageze zuzu.
Gusa umuyobozi bushinzwe abinjira n'abasohoka muri Uvira buvuga yuko aba barundi basubizwa mu Burundi abara binjiye muri Kongo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, bugaragaza ko amafaranga basaba aba barundi ari ayo kwishyura visa yo kubemerera gukorera imirimo iciriritse muri Kongo mu gihe cy'amezi 3. Iki kibazo cy'amafaranga asabwa abaturage kivugwa no ku ruhande rw'u Burundi, aho abanyekongo nabo batishimira amadorari 15 bategekwa kwishura kugira ngo bipimishe COVID-19 uko binjiye mu Burundi.
Batwugurura imbibi mu Burundi, Kongo na Burundi n'Uburundi baganirira hamwe turonka imbibi yo guta turagenda gusuma
mwishura amafaranga ngaya igipimo cya corona
ujya kuye hehe hariya bakubwira ngo utange idorezi ayo uri muri Kongo bakubwira ngo utange idorezi 15 uzikura hehe aho ugeze nga mu Burundi na muri Kongo ngo utange idorezi 5 izo faranga zo zikuzura ukuryo ugende uronka amahera kugura inzira erege bimeze ngo kugura inzira.
Tubibutse yuko mu kwezi kwa 10 kuyu mwaka abarundi 30 bafatiwe ahitwa muri Sanjo muri territoire ya Uvira n'insego zishinzwe umutekano za Kongo zirabafunga bitewe nuko bari muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Vedaste Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika Uvira mutarakivuye.
Mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse imwe mu